Next on Lies That Bind.
Asubuhi sele huko hapa bado unafanya kazi za hapa home. Mimi nitakimbia sokoni, nikuchukulie nguo, niende nikufungulie kibanda. Alafu ukikuja huko, mimi narudi hapa home, nafanya hizi kazi za home.
Hadi kazi za nyumba. Kuosha nyumba na kuosha vyombo.
Eh. Hey.